bonke abantu le ndaba emnandi kangaka amadoda.
Bayayazi yini bonke abantu le ndaba emnandi kangaka amadoda.
Uma
kuguquke sihliziyo kwabaseNingizimu Afrika.
Kuye
kwaqhuqa nomhlaba wonke.
Kuye
kwajabula umhlaba wonke. Fruit of the Spirit, love, joy, peace, long suffering, goodness, gentleness, self-control, faithfulness, patient kindness, generosity. Generosity.
Uma
kuguquka izinhliziyo kwabaseNingizimu Afrika.
Kuye
kwaqhuqa nomhlaba wonke.
Kuye
kwajabula umhlaba wonke.
But
South Africa entsha. Abehlule kuNkulunkulu, abehlule.
Akahlule.
Abehlule kuNkulunkulu, abehlule.
Akahlule.
Abehlule kuNkulunkulu,
abehlule.
Abehlule kuNkulunkulu.
Ubaname wake
wangisize.
Umnandi
kwela kithi mnandi.